Hello, Mamaki.
Unjani?
Ngiyaphila, phephu unjani?
Ngiyaphila.
Yena ngathi ugwadile nje, yini kwenze njani?
Ngoba bawuthola ePretoria ke ufuna ukuhamba nami, sengicabangile. Ngibona ukuthi ngihambe nawe.
Serious? Hayi, indaba ezinhle phela lezo.
Ya, mara ngeke ngihambe ke nawe the same day.
Why?
Kona la ngimele ngiye khona mina ngithi nge weekend. So maybe ngizoza nge Monday ke lapho.
Oh, okay. Mina phela ngihamba Friday angithi.
Ya, so ngifakele ke imali yokuya.
Woza la endlini esizokhuluma kahle.
Okay, ngiyeza ke.
Yebo, njani?
Ngicela unginika ke into engize ngayo lana.
Awu, awukahlani nokuhlala phansi uma usungibhaphela, nawukahlani nokuhlala phansi usuzongitshela lokho.
Sengihleli ke letha.
Okay, ngikuthelela ijuice.
Hawu kodwa Nkosi yami Jehova, ungizongithi ngifuna ijuice yini mina? Angizelile ijuice mina lana.
Cha, phela ngithi ngiyabona ukuthi wonyiwe vele.
Hayi cha, uyangijwayela ke shem. Lethe imali ngifuna ukuhamba.
Hayi, musu ungijaha imali phela engathi ngiyakukolota manje nawe. Kunento engifuna ukuyikhuluma nawe la.
Yini leyo? Hayi cha, phela mina ngifuna ukuhamba bakithi.
Anti inspired by ukhanya imbawo kodwa.
Ukhanya imbawo ungenapi futhi manje la bakithi.
Ngithi aka inspire yini?
Yini in terms of what?
Ukanye imbawo phela yena ube neyakhe imali yokuya nokubuya. Akaza ayidlisi team. Why kungenzi njengaye wena? Ube neyobuya neyokuya. Hayi lento yokuloku uzocela imali la kimi.
Awu kahle wena baba kungangifanisi nje mina nokanye imbawo. Phela yena waba media personality waba nemali. So nje ungangifanisi mina naye asifanani. Ukuthi yena wahamba waye Dubai. Ayibo, mina ngihlangana futhi nje wasibala lapha eDubai. Futhi nje ngihlangana.
Mara mina ngikushoyo ukanye imba wakazanga ayidlisi team. Kanye from president ube neyakhe yokubuya. Cabanga 500 kilometers from Dubai to South Africa without ukucela imali kumunye umuntu. Wena uhlulwa yini ke?
Futhi nje ukanye imba ubuyise ukuthi kuyashisa lapha eDubai. Angeke phela azalunge 40 degrees yokushisa never and abantu abanjengokhanya imbawo ba allergic to ilanga so vele wabuya ke kungaze kunakale kakhulu
eh uyadelela sine I see what you did there
hey yazi ngithola sengikhuluma nje ngezinto engingayizilanga lana uyanginika yini le mali or not
ngizokunika ke le mali mara phela like ukhanya imbawo nawo
uzonginika nini ke
ah uzobona mase ngiyifakile.
Hawu, kanti awunginiki manje?
No, anginawo cash manje. Mara ngithi vele wena uhamba Monday.
Yeah.
Okay, ngizoyifaka Sunday ke. Yezu. Uyezwa yini? Manje ukwatile.
Eh.
Okay, kunganjani ngikhaphe uhambe ukwatela kini?
Ha! Wow!
Awu, cabanga ukuthi ngizoncenga wena ngiphinde ngincenge impilo. Awu kahle wena.